see my family. Yeah, to tora me do. To be when they wake up. Kupasa ndino mira mira kuda kunge fombo tiri chinangwa cheku.